Chuti namwe bakunzi ibiganiro vya television Isanganiro muratubabarira kuri no mwanya twacerewe kaze umakuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira nta bukene bw'inoti buhari eka nta ningingo nshasha yashinzwe ni banki nkuru y'igihugu y'amafaranga ntarengwa umuntu arekuriwe kubikura mu mabanki cyangwa amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na ibyo bishikirizwa na Bellarmé bacinone umuvugizi wa banki nkuru muravyumva hamwe donido ryano makuru bamwe mu banyagihugu be na matongo mu gasenyi nyakabondo komine mutimbu jinara ya Bujumbura bashwiragijwe n'igipolisi ni mu gihe bari bazindutse bugariza ubushikiranganje bw'ibudukikije kuri uyu wa gatatu Sangwikadze mwidonido jaya na yandi ni mukanyi sasa. Ndasubiye kubaramutsa inkuru imwimwe ukwayo bamwe mu banyagihugu bafise amatongo muri gasenyi nyakabondo komune mutimbuzi intara ya Bujumbura bazindutse kugariza ubushikiranganje bujejwe ibidukikije kuri uyu wa gatatu baranegura ko batakiriwe baciye bashwiragizwa n'igipolisi Emmanuel Niyongabo abaserukira asaba ko umukuru w'igihugu yogira icakoze kugira ikibazo c'imizibukiro yabo gitoregwe inyishu n'inkuru ya Jean-Marie Mayonga
Boni bamwe mu miryango y'abafise amatongo muri gasenyi nyakabondo impande y'ikirimba c'umukuru w'igihugu bazindukiye mu gatondo k'uyu wa gatatu ku biro by'ubushiranganje bujejwe amatongo kubaza ibijanye n'imizibukiro yabo abanyagihugu bakavuga ko babayeho mu buzima bugoye mu gihe atakintu bari kuriwe gukora mu matongo yabo igipolisi ikaba gitaborohereje kugira bashobore kwegera ibiro by'ubushiranganje aho baciye babasubiza inyuma
Ubura bijigwa nkuje yarahinzu yaraguye mutubwira yuko amahera giraje gerageza mutufashe twumva igihe twashigaje basi ko muri ko muraturungika cyangwa muturekure twubake inzu muri ayo matongo hama umuntu hakenerera azaca azahashikira
bitaye ko ikitumye tubona twoza ngaha sikindi abana bacu kubasho ndi bariko barabandika uruwo muri 60 hectare nta ukwandikira umwana aho tubaye none abana bacu ntitugire tubajana amazu yacu barayasasumye baratwara impapuro ndangatongo ubuye nta nije tubaduhaye tuzoza kwishuriza oya none rero twavuze tuti reka tugenda kubaza tubabwire yuko amahera kuri konti ntarashikako none azoza ryari
Abanyagihugu bagasaba umukuru w'igihugu kuwagendera kugira ngo yumve neza ikibazo cyabo gitoregwe nyishu.
Zivi ndabyakiriye nk'uko umenga twarasahuwe. Urabona ugira ngo uracashika kubaza bagaca bakwirukanira mu nzira. Mu gihe bakwirukaniye mu nzira naho uca wiyumvira ati noneho naranyazwe. None turasabye leta yonyene itwereka ahantu izodu itubwire yuko itazoduha amahera hanyuma tumenye umuti dufata uwariwe
icyo dusaba kuko vyukuri twe twarihanganye kandi n'ubu tubandanya twihangana batunyarukiriza bazoba bagutse
Emmanuel Niyongabo aserukiriwe imiryango agatangazwa n'ukuntu igipolisi cyari cyahaje ku bwinshi kandi abanyagihugu atamigumuko barimwo
murabona rero ubu umuntu yaraharuriwe nta kintu ashobora kurangurira haba hanyuma bigahurirana nuko imvura igirigwe benshi amazu haraho imvura ikunda kuyahitana gasiduka ubu rero ntibazonasanura kuko baramaze guharurirwa abana bagira baje mu ishuri ntituzi igihe amahera azobonekera kugira ngo babaronke bamenye iyo baje kubandikisha ibyo byose n'ibibazo tutagironkera inyishu uno munsi twagira tuti reka tuze kubibariza baduha inyishu batubwire igihe ayo mafaranga azobonekera kugira ngo tumenye natwe mwene twipanga nk'abandi barundi mugabo wabonye dushitseho igipolisi cyari cyahashitse ubushikiranganje bwari busigaye bukikujwe n'igipolisi ntawe ntitwashobora kubushikiraho buri hanyuma cha batubwira ngo ni imigumuko ngo mwateguye ngo nimutahe ngo inyishu umuzoyironka ngo niyo yaboneka
uyu serukiro imijyango agatangazwa n'ukuntu hazoca ibarabara bobo bahawe imizibukiro mu gihe bo batacho barabona imijyango irenga 2008 nifise amatongo aho mwico kibanza bakaba baraharuriwe ivyo batungiye muri aba matongo hakaba heze ikiringo c'umwaka urenga ariko bakaba atarufaranga barabona.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutunzi ntangingo nshasha yashizweho ni banki nkuru ya Republika y'u Burundi ishinga amafaranga umuntu atarenza kubikura haba amabanki canke umashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Belarme Bacinoni adeje kumenyesha amakuru mu banki nkuru y'igihugu abivuze inyuma yaho hamaze imisi hari abanyagihugu bidoga ko amabanki amwamwe n'amashirahamwe yo kuguranana atabemerera kubikura amahera bishakiye arahumuriza ko atabukene bw'inoti buhari ahubwo ngo ayo mabanki ashaka kwigisha abantu kwijukira ubuhinga bwa none.
Umuntu arafise uburenganzira bwo kubika cyanke kubikura amafaranga yifuza. Hariho abo babikora bifuza guhimiririza abantu gukoresha ubundi buhinga bwo kurihana nk'amasheke kugira ama transfer. Icyo nacyo ni ikintu cyiza cyane ko abarundi bijukira gukoresha ubundi buhinga atari ubwo gukoresha amakashi kuko ariko kumbure hari ngira ngo n'abashobora kuba batibuka ko iyo ngingo ibanki yari yarafashe igihe yari iriko irashira mu gihugu inoti nshasha iyo ngingo yahagaze ariko icyo kintu cuko abantu bafise uburenganzira bwo kubika amafaranga bifuza no kubikura amafaranga bifuza icyo kintu abantu barakirekuriwe turavye rero mu banki nkuru no mu bisata byacu no kuvuga Ingozi Gitega na Rumonge na ku cicaro gikuru amabanki aguma aza kubika amafaranga babona arenze ku rugero babwiza kuba bafise kandi kindi naco abayakeneye baraza tukayabaha kugira ngo bashobore guha abakiriya babo harimo nawe mashirahamwe kuzigana no kuguranana abandi bita ama microfinance. Hari rero umuntu akagira ati abo bantu bo babifuza guhimiririza abanywanyi babo gukoresha ubwo buhinga bwa none ubwo buhinga bundi bwo kurihana kuko burahari nibegere abakiriya babo babubigishe babubereke ingene bukora.
Umugambi uko Burundi bwoba bwazamutse mu 2040 bukaba buteye imbere mu 2060 ngushoboka mu gihe hoshigwaho ugwego goza rurakurikirana ishigwa mu ngiro giyo ntumbero. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa gatatu umuyobozi w'ishiramwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo Faustin Ndikumana abona ko ogenda neza igihe ibibazo bihanze igihugu nkikena gisima ibitoro n'ibindi byotoregwa umuti
weje kugira iyo vision haro planification opérationnelle tuve mu bintu no kuvuga ingene utunganya inzira neza gushikira kuko igihugu cyo ntaho kigeze haracyakene ubwami cyo bitaro dresse gisubiza itoto kunyuza amareforme igihugu gusanga kikigogwa n'ibitoro ingene bishika igihugu kishora kubura isukari umwanyunga na guki cyo gifise ibindi bibazo byo kugwego go hasi cyane inyungu zirafatwa bibaza FM kugira iyo usubagiranze kiduje kigire nivo yo kubindi hanyuma ujere mu planification ya infrastructure amabara n'ibindi mugabuza wumva bukeye umugambi hariya utanguye mu minsi ngahe berekanye ingene planification ngo yinzu ngene tubazahinze ibintu birafise logique premier degré deuxième degré troisième degré uwo mugambi twumvise ngo wunguhindura amazu mu gisara ca Bujumbura yavugwa ashigizwe n'umushyira nga ntashaka abaze tuje muri deba hari ibindi biri prioritaire ugenda progressif mugabo rero kutuva mu makorwa tusanga imigambi guma iri improvise n'ikibazo kumenya icyo leta ishinzwe ho definir le des acteurs leta ishinzwe iki abikorera twa bo secteur privé ishinzwe iki societe civile ja guterera iki donc bitari zo politique kuba leta urasanga iri muri byose kuja mu rudandaza ngo sangira ikivuga ibi ibyo byose kavyivangamo iyo leta yivanga muri byose tamenya icishoboye nahigeza ibintu bica bipfa kuronka statistique fiable zimeze nk'amanota turabirako ama indicateur turabirako cyo kintu kitagiye kiraba nyene igihugu tugizihe nk'uburi kuravuga yuko igihugu cyatera imbere nk'iby'amadovize n'ibiki udafatira kuri roi de reserve de charge comme indicateur yo rero niko ndarabajewe abajejwe intwara n'abarundi kwese mengo ntituri mu kwabandi ibindi bihugu babiri ko biragenda cyane hari ama indicateur ubuze ibidaranza kana kare indicateur utarayishikira biguma bimeze uko mugabo ntugira tuzikorerako hayico bita kurundera cadre institutionnel yo shira mu ngiro uyu mugambi ni nuruhego gukora ubaba neza ku munsi ku munsi n'ucufata ngongo bigiye muri ministere kanaka canke hariho institution special nuva ugwego ruba rujejwe iyo vision ahandi ho bagirana n'ama ministere ama ministere special girano ko abagira bamahinduka mu gihugu no mu vyumviro n'ama reforme ni mobilisation y'abantu babishoboye aba expert ushobora kurundana n'aba expert bo hanze n'ama cabinet d'expert bo hanze arashobora kuza gufa ama vision nk'aya n'ushobora ngo n'abarundi bonyine boyakora ntibishoboka nta niko byagiye entreprise kanaka ifise ikibazo urashobora kuza des expert tranje bazi kuviyura des entreprise bakayiviyura ku nyungu y'abarundi benshi mbwa mu gikingira ibibanza by'abantu aba mushaka ama emergence n'ibikunda
aha niho dusozereye ano makuru mu rurimi rw'ikirundi twari twabateguriye dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye dushimire n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya